nitwa dusangira ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe cy'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusangira riri mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 42. Itanguriro igice cya 42. Turara ku murongo wa mbere gushika kwa kabiri, hama dusimbire ku murongo wa 12 gushika kwa 15. Itanguriro 42, umurongo wa mbere wa kabiri, turabe wa 12 gushika kwa 15. Handitse ngo, hanyuma y'ibyo Imana igeza Aburahamu iramuhamagara iti, Aburahamu. Aritaba ati, sabwe. Iramubwira iti, enda jana umwana wawe, umwana wawe ikinege ukunda, Isaka nyene, uje mu gihugu cy'i Moriya, umutangire yo kwikimaza icyo koswa ku musozi nzokubarira. Umurongo wa 12, aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Maze Aburahamu yunamuye amaso areraguza, inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Aburahamu aragenda afata ino ntama ayitanga ku ikimazi cyo koswa mu gishingo cy'umwana wiwe. Aburahamu yita aho hantu Yehova Yire, risobanurwa ngo Uhoraho azotuma bironkeka, nk'uko bavugana bugingo n'ubu bati, ku musozi w'Uhoraho niho bironkeka. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Mukundwa uri kuradukurikira, nariko nditegereza uyu musozi uri inyuma yanje, abantu bawuduga. Nibuka inkuru ya Aburahamu aduganye umwana wiwe aremerewe, yibaza uko bigenda. Mugabo ashitseyo, Imana yamusubiramo iyereka, iraba ati, ntukore kuri uwo mwana, ngomba ndakubarire ngo urasubizwa Isaka wawe. Ibyo Imana yari yarakwemereye, ibyo wasengeye, ibyo warose bikugoye, wibaza uko bigira bigende, biremereye nko kuduga uyu musozi. Njya kukubara ngo inyuma y'uwo musozi hari kwaduga inyishu yawe, urasubizwa Isaka wawe, ureme, uremeshwe kandi uremeshe abandi nawe. Umbarire uwo muri kumwe, wibarire uti, urasubizwa Isaka wawe. Ibyo uri kuracamo, ibiremereye, aho uduga imisozi igoye, wibaza ibiri inyuma y'umusozi, nje kukubara ngo Imana abikoreye Aburahamu, irashobora kubigukorera nawe. Inyishu yawe iduge ku rundi ruhande utabonesha amaso, ureme mwene data, wakire Isaka wawe, umusubizwe. Utega amatwi Imana yawe, ubangire amatwi Imana yawe, ubandanye kumviriza icyo muhema kubarira. Wumvirize kandi usubire, wumvirize kandi, kuko urasubizwa Isaka wawe, uragahezagirwa iwawe duteze yomi. Imana iguhezagire wewe n'abawe mu byawe. Urakoze.